Ahakoa, ngā mahi, whakatutu, puehu a ngā keenge o Te Wairoa, kotahi marama ki muri, kua whakatau Te Kaunihera o taua takiwa, kia mau tonu ngā tohu keenge ki roto i te taone. He ai ki te kahika a Les Probert, engari ratou mō te whai i Te Kaunihera o Whanganui, i nā hoki ko Te Wairoa anō a Te Wairoa. Kei te tonga o Tūranganui ākiwa a Te Wairoa e whitu tekau kiromita te tawhiti i Te Whanganui a o Rōtū. E whai ake nei ko te pūrongo a ki Ngikiriona.
E whā ngā mahi pupuhi tāngata a ngā keenge o Te Wairoa i tēnei tau, e rua i roto i te marama kotahi. He oi ahakoa tēnā, ka wātea tonu ngā keenge ki te mau i ā rātou tohu.
We are not Whanganui. The solution for Whanganui may be in the gang patches. This is Wairoa, and we will look for a Wairoa solution to the Wairoa problem.
E ai ki Te Kaunihera o Te Wairoa e haranga tohu keenge i te raruraru. Engari ia ko Te Wairua ki kino i waenga i te māpū māngarū me te rōpū mangukaha. I tērā marama i pūhia tētahi o te māpū māngarū i tēnei whare penehini e te hoariri.
In fact, there was no gang patches involved in that particular incident at the service station. So the gang patch legislation wouldn't have made any difference to that whatsoever.
You have to want to change. You put a gang patch ban on it, and what's that going to do?
He māngarū a paratene Johnson i te Wairoa i mua, kei te tautoko ia i te tū motuhake a Te Kaunihera.
So Michael Laws put a gang patch ban in Whanganui. The gangs are still there. Gangs are still operating.
Yeah, and they worries here, my brother. Growing up with a lot of the brothers that are wearing the patches.
Kā reo e whakai nā te mea. E hara tira i te mea nui, no konei rātou, no konei mātou.
I've been here a whole year and I think I've only seen two.
Kei te āki Te Kaunihera i ngā marae o Te Wairoa, kia rāhui tia atu ngā tohu keenge. Ko te kōrero a te koromatua, he wā anō pea e huri ai rātou ki te whakatū rāhui. Ki Ngikiriona, Te Karere.